sinsibhekile igezi ngisanempilo sabathenga izama impilo luthi kulunga imoya emimbi engihlasela zonke iy'nsuku angilali ebusuku wonke usuku ngihlezi ngihlaselwe iy'lwane ngithi ngiyaphaphama ngathi ngiyaphupha kanti angiphuphi nongi ngihlasele isilwane bangibangisa lo music engikwenzayo abafuna ukuthi ngishaye rap bafuna ukuthi mina ngikutrephe nami zotrepha futhi ngihambe ezulwini see when I'm trapping ngathi ngicupha unokwatsha ehlathini when I'm trapping faka unokhaka khona uzobamba unokwatsha ehlathini bathi ngiyandiza mina uma ngibhemile ngifanele ukundiza ngoba ngisuke ngibhemile once I get rich ngivele ngihlanye ekhanda vele ngikhumbula iy'nsuku zakudala la we were used to still with ngisho ehlathini kwakuhlezi kukhala umakhelwane ethi lo mfana wakini hlezi efika la ekhaya ngathi uzokuthama apula kanti uzotshontsha i-weed mina ngoba vele ngiyayithanda i-weed mina ukutshala ngifuni ukutshala bangenza ukuthi ngingene wesibili buka manje sengiphumile I need a deal hlanganisani i-deal mina vele ningisayine I'm deserve to hamba I'm deserve ukuthi ngihambe vele ngithathe indiza emshini ngihambe ngiye-overseas vele la ngibhile ongakhona ngifuna ukubhudla mina nemigosi noma ngifisharishe no-Drake ngithathele into yasemzansi ngoba bayachathelana kade laba ngathi bangizame bangifake uchatha bathi ngimuve one side ngisho uzakho akagwali ngami ngisho u-Abduce akagwali ngami because ibona abantu ngengihamba nabo ngidiza nabo e-best center mina ngangifika e-best center ngihlanyise wonke umuntu bonke abantu ba-screame bathi nangu umakhelwane ka-akalishas usefikile manje uzondiza la hayi ngicela zonke iphukuphuku zindizele emnyango ngathi sekufike lo mfana wasefolweni phuma ka-a magarashi kanzuza wonke ushidwala i-rami ngifuna nimuvele nonke one side bathi ngidleni ngoba ngidlanga lutho ukuthi ngibheme umthunzi wey'nkukhu hamba ohlala emthunzini funa ukuhlala ney'nkukhu hamba emthunzini hlale ney'nkukhu these niggas choking these niggas chasing me these niggas chasing me, these niggas chasing me, these niggas chasing me, ngisho ngangilandela, ngiyakungithola mfana, ngihamba nge-speed esikhulu, i-speed engihamba ngaso ngihamba ngo-KM, ngisho kwi-freestyle ngiyakungimele ngoba ngaze kusemnyango, lento mfana ngayincela ebeleni, angiyona i-fake mina ungabuza uma. Uzokutshela ukuthi uminista uya freestyle lento futhi kade ayiqala wayijwele ngisho ukuthatha i-red ayihlanganise namakolipoti ngoba ezama ukwenza i-beat so ngicela uhambelele kude ngisho ungashaya izandla noma uthi bhubhu mshiye mina ngizogibela zona izandla zakho tired of these niggas chasing my dreams amabhubhu wami ufuna ukuwa-chase ngedwa don't chase me like you're checking I can see you, checking. Ufuna ukuhlanganisa nefebe, ngoba ngiyakubona ukuthi usitabane, noma uyohlala nefebe wesibili noma vele